ndi cala siyichithe le ndebe yobuhlobo kuba mna ndonela ukuba ngowakhumhlobo wasekunene ngenkangeleko engcinga sikazintsanga ngokohlobo lwesakhiwo sobubudlelwane ngawesam imvakalelo sikwinto asahlobo xibele sigutyungelwe luvuthondaba kule mihla kusehle nobuthongo kuba bendifihle uba mna kwasekuqale ndakufaka entliziyweni loxa wena kum ububona umhlobo wakho senyongweni mna kwaye bendibona labambo lam lancikisa unimbi emyezweni lathikwa ngobuhle bugqasa intyatyambi yakho emazweni ngalo mcimbi kukade ndilusana olufele embelekweni ndiphila nolavila lesinqala kuba ngayam embilini biphilele ebuchotsheni namhlanje kokuko izithebe ngala mazwi ndifikelela esiphethweni ndanelokubizwa ngomtase ondingayo kobubethu sentliziyweni ndicela siyichithe le ndebe yobuhlobo kuba rhoqo ndifika phambi kwakho njengomhlobo mna ndiyazomeleza ndoneko uncumo ngaphakalwa ndicima amadangatye kule ntliziyo yavuthimezi yothanda onango lwakho uncumo ikhwezela ngaloo mehla gqama xa likhwezi lo mlilo ukuphembelela ndichophile kwiintshitshi nencothi ukuncane ingcebiso ngokuphicotha lo mcimbi ndancambaza ukutsanga ingcali neengcaphephe zingcamlise kumachibi ubuciko ngencakama ndithetha iingcambu sengcinga ndishiye incindi yobuncwane engenacekisa nasiingcaba sengcango sentliziyo mhlawumbi kubona ubuhle bakhe abasempembelelo sikhwezela loncumo lolungalondolula isiqhazolo lambethisa ngezinqonqo uchwethe lamiliswa ngaphakathi lagxotha inzolo ekuyandlaleni yam embilini kuwe idudu yabasisithintelo ndicela siyichithe le ndebe yobuhlobo mna ndonela ukuba ngowakho umhlobo cela siyichithe le ndebe yobuhlobo.